sinisebenzele ngenyani singaxoxisi singenzi isithembiso singakwazi usifezekisi so sizophela kakhulu silapha nje nathi sithi no singqini uba no imithandazo yabantwana benkosi isidlulisile kolwandle olubomvu so siyabulela kakhulu yiyo loo nto ndithi ondiholayo lo thixo uyasihola sonke uyasikhokhela sonke uyasilondoloza ummelwane ngokuthi kweli veki eli sizoyenza nje umsebenzi sifane siyenze ukuthi abantu abasha kakhulu
amen
mabayazi igunya labo lokulungisa i-country ilizwe labo ngokurejistana
amen
kungathi hayi andazi zipolitishens yenza ntoni i-country ayinawulunga xa nina abantu abatsha xa nina abantu abadala ningarejistani phaa ku-IEC ngoba the country it is about the future and the future can only be shaped by the younger ones the young generation
amen
akho older generation that can determine your future
amen
the older generation has determined its future it is in its future ngoku nina abantu abatsha sizonikhuthazela nje ukuthi abangakwazanga ukungena phaya kuma-IEC kungakhathalezeki uba usapota ap party nasiyenzi kodwa sithi wonke umntu ukwazi ukhetha iparty yakho ukwazi ukumela ngenyani vela ku-IEC uchecka uba ukhona xa ungumntana ovele ngo-2000 ngoku uyazinesike uzawuvota okurejistara kwangoku ngaloo mazwi siyabulela kakhulu enkosi.